And then ke kulabantwana ezogwini abantwana abana 3 years.
Yeah.
3 years.
Yeah.
Bashiso umlilo uthi sathi angeke basaphuma ngasezogwini. 3 years. Taba ngumntwana makana 3 years. Angasezogwini then uthi sathi angeke asaphuma.
Ushiselwane ngoba mncane.
UJesu athi ukhulumile izwi lakhe likhona in the Bible ukuthi abantwana bazoshawa. Ngenxa yani?
Izono
zabazali babo. Children will be punished on account of their parents. UJesu athi sitshela bomama laba abancane bosisizwe abathola abantwana. Bayeke ukumukisa abantwana kuma saloon bayo relax abantwana inwele. Ngoba lo mntwana wathayiswa imoto uya ezihogwe ngoba utshintshe inwele zakhe. So good, that's why kugcwele abantwana. Abanye uJesu athi bagcwele kanje bebadlala igame ngephone, igame ngephone. UJesu akafuna abantwana babazalwane badlale ngegame efonini. Ngoba ama game uthi uJesu ifone ukuthi bekhona emhlabeni ziyenzwe ama fallen angels. Yibo abayenza technology ukuthi bekhona emhlabeni, fallen angels. Then bafundisa abantu basemhlabeni spiritual. That's why sina technology, sina anything, sina ma compete. It's an idea of fallen angels. Bebazama ukuyenza kube ne-technology like ezulwini. Ezulwini kune-technology spiritual.